Bam Shaka, Mui Shaida, Gamji Islamic and Herbal Drugs Nigerian Limited.
Fuke da ingantattun magunguna a duk fadin duniya da kuke bukata za an taya muku su domin warakar ku.